Kubali Eli nani?
4.
Lona?
0.
Lona?
2.
Eli?
1.
Eli?
3.
Eli?
5.
Guess class?
5.
Guess class?
5.
Kubi chepis? Mboyen? 4 ngubani?
5.
Oh, okay. Mamelani ke. Umgcamanani wam lona ne? Indoni?
Umgcamanani.
Indoni?
Umgcamanani.
Umgcamanani wethu? Umgcamo sinambona ne? Une arrows zakhe ezilapha ezikoneni. Xa usucinga ke ngoku, xa sibhalayo, xa sawubhala amanani ethu, sifaka amanani ethu, sawufakela amanani mosaba ndithi. Naku umcomncinci. La mcomncinci uzawufaka abana?
1.
Qala ngo-1 ubala. Uqala uzambeka phi?
Up.
Phi? Up. Up. Okanye apha ekugqibeleni?
Up.
Phi?
Ekuqaleni.
Phi? Eku?
Ekuqaleni.
U-5 umbeke phi?
Ekuqaleni.
Khawumeke. Sibabaliza. Khasibekele uqanda wethu. Khasibekele uqanda wethu. Transist isitulo azogqitha. Sibone uba uzambeka phi uqanda wakhe. Thatha uqanda phaa umbeke. Thatha phaa uqanda. Yhu, andifiki ma ndizihlise. Oh man, phareriza manca. Yho. Uqanda, thatha uqanda umbeke endaweni yakhe. Uqanda lwamphetheyo klasi?
No.
Beka ukhangela uqanda. Yeka bheba, kakuncedisi mani, ufuna uncedisisa. Nanku ilini namanti uzamncedisa. Beka phaa, phinde ubuyisele. Uyelo wa? Hlala phantsi siba. Uzambeka phi kuqanda? Unyanzile?
Yes.
Unyanzile?
Yes.
Okay, masiyibeka apha ezantsi. Uzokwazi. Okay, leliphi ke ngoku inani elizayo? Liyona. Leliphi? Ndixelele. U-3, uthi qanda, uthi 3 xa ubalayo. Uthini? Khamncede imi. Uthini? Yizosikhethela u-1. Khazosikhethela. Unyanzile imi?
Yes.
Okay. Khawubhala u-1 emoyeni ngalo mzuzu samlini le. Khawubhala u-1. Sibone. Leon, khawubhala u-1. Okay. Okay. Ezantsi komgca. Ezantsi komgca. Yiza. Mayisa. 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 And so, okay. Nyanzile u-imi?
Yes.
Okay. Baby, can you just then pay the last call? U-3 elandelayo?
No.
Uthini?
1.
Andimva lo, kutheni kwaza? Nanga umuntu othethayo, nanga umuntu ophakamileyo. Nothi abanye abantu. Kwaza baby, ngubani inani elandelayo? Kubani? Khababonise ngemino yakho. U-2, bajoy. Zosikhethela ku-2. Jikela ngapha ya. Oza kwaza. Iyo, man. Khawubhala u-2 wena emoyeni. Unyanzile?
Yes.
Emva kothu, ubani ke ngoku? Anaso, yiza. Ubani anaso, sixelele. Ngesikhosa ngubani? Ukhangela ke baby girl. Ukhangela, khangela, khangela. Okay. Kasi xa ubhala, bhala, bhala u-3. Bani, bhala ba?
3.
Bhala emoyeni, bhala emoyeni. Yho, mancanezi. Nangu u-3. Ubani kanene lo? Jonga.
Ndathu. Linye.
Kasi ngubani inani elilandelayo aphele? Ubani?
U-4.
Kasi bonisi. Ngomnwe. Hamba. Mkhethe u-4 sibone uba uyamazi u-4 na. Bhala wena moyeni u-4. Bhala wena. Bhala u-4. Bhala u-4 moyeni. Bhala u-4. Bhala u-4. Basketela. Ketile ketile. Epans komta. Si para pans komta apelel. Begelisa kanwe. Iti iti. Shala pans lish naman. Yes, perfect. Mike, obayo. Wena emihle. Obayo emihle. Tana nipidanisa ni. Obayo perfect. Go let pina ne lai lai. Ubalo. Ban. Ye inge inge skos. Untan. Kangela ke ngokuya mbeka phaya. Kangela ke ngokuya mkhangela pha. Mbhale wena moyeni. Bhale moyeni wena. Bhala wena emoyeni. Chawe. Phaya ka. Pants komca. Yes. Unyanzile.
Yes.
So ke ngokuba ndingathi khani ndizobeleni umgama nani izokwazi?
Yes.